Okay, ngira ngo mwamaze ko mubyumva ni Olivier Fernandez kwagarutse n'amakuru yacu, amakuru y'imikino, amakuru y'imyidagaduro, aho ubasha kumenya amakuru ku ikipe yawe, ukabasha kumenya amakuru ku mukinnyi wawe, ese mu gikombe cya Yellow 2020 bimeze bite, ese amakipe amaze gutana yahe, ese amaze gukomeza nayahe. Dufitiye umwongereza wa Harry Kane, Jadon Sancho ndetse na Phil Foden, tugufitiye Antoine Griezmann, Karim Benzema ndetse na Kylian Mbappe bari bahagarariye ikipe y'igihugu y'Ubufaransa, tugufitiye Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo ndetse na Diego Jota bari bahagarariye ikipe y'igihugu ya Portugal, tugufitiye Kevin De Bruyne, Romero Lukaku ndetse na Eden Hazard bari bahagarariye ikipe y'igihugu y'Ububiligi, tugufitiye Thomas Muller, Timo Werner ndetse na Sergio Gnabry bari bahagarariye ikipe y'igihugu y'Ubudage, tugufitiye Federico Chiesa, Fire Immobile ndetse na Lorenzo Insigne bahagarariye ikipe y'igihugu y'Ubutaliyani. Ikipe y'igihugu ya Espanya yatsinze ikipe y'igihugu ya Croatia ibitego bitatu rwose kuri byanganyije igihe ibitego bitatu kuri bitatu, baza kujya muri prolongation. Ikipe y'igihugu ya Espanya itsinda ikipe y'igihugu ya Croatia ibitego 4-3. Aha tugiye kukwereka bamwe mu bakinnyi babiri rwose bamaze kuba ba man of the match mu gikombe cya Euro. Ku mwanya wa mbere turasanga Paul Abire Pogba yabaye man of the match kuri match abafaransa basezerewe rwose bakina n'ikipe y'igihugu y'Abasuwisi, aba man of the match kabisa cyane rwose, ameze neza ubwo yatsinze igitego cyiza cyane rwose, igitego cyo kuzaba igitego cy'irushanwa rya Euro 2020. Ubu nimero ya kabiri turasanga umwongereza na wundi ni Harry Maguire, ni umwongereza ukinira ikipe ya Manchester United, ni agashya rwose cyane kumva bamwe mu ba man of the match wa man of the match mu gikombe cya Euro, abakinnyi babiri bose araba ikipe ya Manchester United. Ikipe y'igihugu ya Portugal murero yakinaga n'ikipe y'igihugu ya Belgium ababirigi, ikipe y'igihugu y'Ubutaliyani yakinaga na Australia Autriche kabisa, ikipe y'igihugu y'Ubufaransa yakinaga na Swaziland, Croatia ikina n'ikipe y'igihugu ya Espagne. Ububirigi bwasezereye Portugal burakomeza muri kimwe cya kandi kirangiza, Ubutaliyani bwasezereye Australia Autriche kabisa, ubu yamaze kubitaha Ubutaliyani tayari bwamaze kuba bugera muri kimwe cya kandi kirangiza cya Euro 2020. Ubufaransa bwasezerewe n'Ubusuwisi, Ubusuwisi bwa Grand Zaka rwose bwaje kuba bukomeza muri kimwe cya kandi kirangiza kabisa Euro 2020. Croatia isezererwa na Espagne, ubu Espagne nayo yamaze kubegera muri kimwe cya kandi. Muri aka gakangara ka mbere muri kimwe cya kandi rwose, ikipe y'igihugu ya Espagne izaba ikina n'ikipe y'igihugu y'Ubusuwisi, Ubutaliyani buzaba bucakira n'ikipe y'igihugu y'Ububiligi, izavamo rwose hagati ya Espagne n'Ubusuwisi izahura kimwe cya kabiri n'izavamo hagati y'ikipe y'igihugu y'Ubutaliyani ndetse n'ikipe y'igihugu y'Ububiligi. Mu gakangara ka kabiri ikipe y'igihugu ya Denmark yakinnye n'ikipe ya Wales, Czech Republic ikina na Prince Band, Alem kina n'ikipe y'igihugu y'Ubwongereza, iyo rwose ikipe y'igihugu y'Ubudage yakinaga n'Abongereza rwose muri kimwe cy'umunani kirangiza Euro 2020, Suwede kina n'ikipe y'igihugu ya Ukraine, Abongereza basezereye Abadage, Ukraine isezerera Suwede, Czech Republic irakomeza muri kimwe cya kane kirangiza Denmark isezerera Wales ya Gratberg, ubu nabo bamaze kuba bagera iwabo rwose kabisa muri Pays de Galles. Kimwe cya kane mu gakangara ka kabiri ikipe y'igihugu ya Denmark izakina na Czech Republic, England izacakirana na Ukraine, hagati ya Ukraine ndetse n'Ubwongereza izatsinda izahura kimwe cya kabiri n'izatsinda hagati ya Czech Republic ndetse n'ikipe ya Denmark. Ikipe y'igihugu y'Ubwongereza rwose ahangaha ndayiha amahirwe yo kugera muri kimwe cya kabiri, nuko byifashe kabisa. Agakangara ka mbere rwose bigaragara ko kameze nabi cyane rwose, aho ikipe y'igihugu ya Croatia yavuyemo, Ubufaransa bukavamo, Portugal ndetse nayo ikaza kubisezererwa tudasize ikipe y'igihugu ya Autriche. Amakuru avugwa ku mugabo witwa Cristiano Ronaldo Aveiro dos Santos nyuma yo gusezererwa rwose bakaza kuberekeza iwabo yose yigira mu gihugu cy'Ubutaliyani ajya gutaha. Hotel nshyashya rwose yafunguye Best Town kabisa CR7 Hotel iri mu gihugu cy'Ubutaliyani hara rwose. Ubuzuri rwose urebye neza cyane rwose ubona King iyi ari imwe muri hoteli nziza cyane rwose ziri mu gihugu cy'Ubutaliyani. Hoteli ishobora kugwaho indege iyi ni imwe muri hoteli nziza rwose Best Hotel. Dukomeza n'amakuru yacu, tugiye kugaruka mu gikombe cya Euro turebe abakinnyi. Urutonde rw'abakinnyi rwose bagera kuri 30 bahenze bari gukina igirushanwa rya Euro 2020 Most Vocabulary Player of Pearl Team Euro 2020. Abakinnyi bahenze rwose bari gukina iri rushanwa rya Euro. Ku mwanya wa mbere turasanga Kylian Mbappe ahagaze $160,000,000 kumukura mu ikipe ya Paris Saint-Germain. Ku mwanya wa kabiri turasanga Harry Kane $120,000,000. Ku mwanya wa gatatu Mubiligi Romero Lukaku. Ku mwanya wa kane turasanga Frank De Jong na $90,000,000. Ku mwanya wa gatanu turasanga King Joshua Kimmich na $90,000,000. Ku mwanya wa gatandatu turasanga Bruno Fernandes wa Manchester United umunyaportugal kabisa. Ku mwanya wa karindwi turasanga Aymeric Laporte umunyaespanye uhagaze $80,000,000 kini na Manchester City. Bele yawe $35,000,000 w'Umutaliyani Robertson ahagaze $35,000,000 wa Liverpool. Justin Stickmas ahagaze $60,000,000. Robert Lewandowski $60,000,000 umunyapolonye kabisa. David Alaba umunyaustriche. Mateo Kovacic $45,000,000 umukinnyi ukinira Chelsea w'ikipe y'igihugu ya Croatia. Kurusavski umunyasuwede uhagaze $40,000,000. Christian Eriksen umunyamadanimarika uhagaze $40,000,000. Zakaria uhagaze $30,000,000 uyu munyasuwezilandi rwose waje kubakomeza nawe. Daniel James umunyawelizi uhagaze $18,000,000. Araban rwose ndetse na Prince bahagaze $17,000,000 bombi. Abo ni abakinnyi 16 bahagaze amafaranga menshi bo bari gukina igikombe cya Euro 2020. Instagram rwose ni rumwe mu rubuga rukurikiranwa n'abantu benshi ku isi. Tugiye kukwereka urutonde rw'abakinnyi b'umupira w'amaguru rwose bafite abafollowers benshi ku rubuga rwa Instagram. Player with the most followers on Instagram. Ku mwanya wa mbere turasanga umukinnyi ukinira ikipe ya Juventus Dotre akurikiranwa na $300,000 z'abafollowers ku rubuga rwa Instagram. Uyu ni nayo wa mbere ku isi. Ku mwanya wa kabiri turasanga Lionel Andres Messi Cuticini. Uyu mukinnyi ukinira FC Barcelona w'umunyargentine akurikiranwa n'abantu $219,000. Ku mwanya wa gatatu turasanga umunyabrazil Neymar Jr. dos Santos akurikiranwa n'abafollowers $152,000. Ku mwanya wa gatatu turasanga Kylian Mbappe Lotte akurikiranwa n'abafollowers $152,000. Ku mwanya wa gatanu turasanga Zlatan Ibrahimovic akurikiranwa n'abafollowers $47,000,000. Ku mwanya wa gatandatu turasanga Marcelo Junior uyu munyabrazil ukinira ikipe ya Real Madrid akurikiranwa na $47,000,000. Ku mwanya wa karindwi turasanga James Rodriguez uyu mukinnyi rwose akurikiranwa n'abafollowers $46,000,000. Ku mwanya wa munani turasanga Paul Abire Pogba akurikiranwa na $44,000,000. Ku mwanya wa cyenda turasanga Sergio Ramos umunyaespanye ukurikiranwa na $44,000,000. Ku mwanya wa cumi turasanga Gareth Bale akurikiranwa na $46,000,000. Reka twerekeze muri Transfer Market Update. Umukinnyi witwa Hakim ashobora kwerekeza mu ikipe ya Chelsea kuri $60,000,000 z'amayero. Isaac wa Real Sociedad ashobora kwerekeza muri Liverpool kuri miliyoni 40 z'amayero. James Maddison wa Leicester City ashobora kwerekeza mu ikipe ya Arsenal de Gunners kuri miliyoni 55. Sergio Ramos uri free agent rwose ashobora kwerekeza mu ikipe ya Paris Saint-Germain kuri miliyoni 10. Demphir ashobora kwerekeza mu ikipe ya Bayern Munich kuri miliyoni 16. Granit Xhaka wa Arsenal ashobora kwerekeza mu ikipe ya AS Roma kuri miliyoni 22. Uyu musore rwose witwaye neza ku mukino w'Ubusuwisi bwakinaga n'ikipe y'igihugu y'Ubufaransa, ntabwo nizeraga ko Arsenal ishobora kuba yamugura ico rwose. Ni ibintu numva ko bidashoboka, ntibagibwira ubwo bamugure hakiri kare Arsenal itarisubira. Umusore witwa Jire Kunde ikipe ya arifuzwa n'ikipe ya Tottenham Hotspur kuri miliyoni 60. Eduardo Camavinga ashobora kwerekeza mu ikipe ya Manchester United kuri miliyoni 55 z'amayero. Sergio Gnabry ashobora kwerekeza mu ikipe ya Manchester United. Kingsley Coman arifuzwa n'ikipe ya Liverpool kuri miliyoni 65 z'amayero. Samuel Umtiti wamaze kwerekeza mu ikipe ya Olympique de Marseille kuri miliyoni 8 ava mu ikipe ya Arsenal de Gunners. Felicitations rwose ku mutoza w'ikipe ya Olympique de Marseille ubashe kugeraho akabasha kubona uyu mudefanseri, umwe mu mudefanseri rwose bakomeye ku isi. Boston Danka yamaze kwerekeza mu ikipe ya Leicester City kuri miliyoni 30 z'amayero avuye mu ikipe ya Leipzig. See you, mugire umugoroba mwiza, kandi subscribe kuri YouTube channel Olivier Fernandez, ubundi dukomeze kugenda neza. Murakoze, ndabakunda.